uThixo ohlala ezulwini makasikelele ukufunda kwevisi lakhe ngokungona phakade. Amen. This is the story of Moses. Moses was born during a time apho sisheli kwakukho umthetho. In fact, when you start the book of Exodus, xa uqala incwadi kaExodus uxoleni bangcelele inxolele phezulu benthe sisheli, hey, andifuni ukuthi wenabo ke baza nala English yabo. Funeka ndizawumixa here and there so that even though abanga understand isiXhosa or isiZulu, bakwazi ukheyitharisheka bangcwele. Are we together? Ndonqena ke nokuthi ndizawuthetha isiZulu, ndisike ndithethe into ezingekhoyo because seke ndathi ndithetha ngeqhude. And tina we were referring to ibark because iqhude esixhoseni se bark like impala nezipringbok amaqhude ango kanti apha ebazulwini inkukhu leyo so and by dithi mina kwakhala inkukhu nibe lost kanti nithi kwakhala iqhude. Now this is the story of Moses. Ithi iBhayibhile xa iqala from the book of Exodus ithi waye wafa la faro kwaze kwavela faro wumbi ungamaziyo uJoseph. Ufuna uqala kulandawo ukuthi uSirayeli ngela xesha kwakukho la faro wayesazi uJoseph wayephila ngcono not because esazi uSirayeli but because of faro knew Joseph. Andisalibaweli xesha apho besizaba namaKristu abantu xa efika emsebenzini wakho esithi ungumsabatha aphathwe kahle kuba ukhonza kula nkonzi khonza usheli. Haya nindiva ndithi ndilangazelela ixesha apho kuzawugcwala ezinkonzweni ngamaKristu ozawuthi xa uqeshwa kulaa ndawo aphangela kuyo uphathwe kakuhle kuba kuyaziwa kufike lowa ungena kulaa nkonzo kabani. You have lived your life so perfectly well that ozayo emva kwakho ufumana ubomi bubutebhu bulula ngenxa yesimilo sakho. Ingozi esinayo kwiindawo esihamba kuzo uthi xa uzifika uzichaza ubungena seventh day kuthiwe kulaa nkonzo kabani ukhawuleza abantu baqonda yho kufika omnye excuse me kufika omnye umuntu ophakamileyo kufika omnye umuntu ozicingela bhetere. Hafe ndiyibawela hayi ndiphethela ndawo kwavela faro umbi ungamaziyo uJoseph. Yabakhana ke ngokuloo nto ebazalwane masiphile ubomi beshaqa so that abantwana bethu sheli ze bathi bawuchaza uba ndingumntakanokhanyo enzelwa inceba. Eyi yima yima hayi mandiyithethele ndawo nguMatthew chapter 18 jonga kukho umfazi ogqobileyo ungena uze enkonzweni uzawushumayela uYesu uthi xa ebona uYesu lo mfazi ithi iBhayibhile wambizela uYesu kuye waze lo mfazi kuye uYesu wathi mfazi khululeka kumoya wakho obulwelwe. Basikwila abantu benkonzo bathi yini ephilisa ngesabatha ukuze umbuze uYesu bendingenakhe ndiyenze naloo nto kulo. Uthi amongst other things xa ebalisa isizathu sobemphilisa uthi because he or she is the daughter or she is the seed of Abraham. Hey masiphile nobomi beshaqa for abantwana bethu asimkhonzeni uThixo sihambe ngesidima nenhlonelo sihambe ngokunyaniseka khona ukuze abantwana bethu bangafeli izimoko zethu. Kwapupa la faro waye mazi uJoseph kwavela faro umbi ungamaziyo uJoseph kwakufika uJoseph uqala kanti uzawunceda abaninzi ngelisho wabhubha la faro besazi uJoseph. Mamela ke ngoku kuthiwa lo faro wahlala phantsi wajonga wathi xa ejonga wathi no man aba bantu baye bekhula baye besanda and because of that one day ndinefiye yokuba ngenye imini kuzawuthi sizohlaselwa aba bantu bazawuvela badibane notshaba basigqibe apha. Yimani seke yena hlela ndibuza nje umbuzo ke ngoku ayonje umanye ndibuza amanyanyani nje free of charge. Seke yena hlela into yokuba umntu akuleqe free nje akuleqe udiscoverishe esidaleni uba lo mntu engandifuni nje it is because of ifiye anayo ebaseless andenza nganto yokuba makafilishe elihlobo but unalaa nto yoba what if ngenye imini. intimidated umntu ngawo uKlefu thetha uncedisana naye athi xa iKlefu lo bethetha kakhulu ezinhlanganisweni what if ngenye imini uvela afumane ipromotion anikwe le ndawo yam avela decide uba makangakusezinhlanganisweni akunyanyathe akusuppress akufihle akufrustrate not because wenze anything wrong but unento athi hey xa yenje akenza nganto but ndim ndinefiye ebaseless yilaa nto yabethu israyeli wathi ehlela ufaro wathi heyi xa bebaninzi eli hlobo what if ngenye imini akabukhona emfazwe kodwa wathi what if ngenye imini sizohlaselwa apha bavela badicide aba to partner with enemy basonzakalise apha and guess what wabase istrategy it's one thing xa umntu enozofiye zazazele kuye wabase istrategy sakhe on those baseless assumptions. What are you talking about? I'm saying you're a tutor. I'm saying you're a teen. You're a tutor. My mother, okay. Best step is to go back and get home. Pumani is a tender and those darkness. Sugu ambu yote. It's not like I'm going to tattoo seven to work. It's not like I'm so darkness. Yeke. Usai tender. Londole. Yes, ubathi xa besithi lo mntu he accepts sinners and he eats with them. Zangathi uYesu, it's not like that. Basically, zangabe cacisa uYesu, wavela uYesu wenza le ayenzayo. Wathi ngophu umntu othene gushe zi 100 kulahleke i1 angahambi yolandala i1. Sathi ke phumani because the more uzama uyicacisa, the more iba imess. Yeke next so. Mamela ke iBhayibhile yamithi wathi masizame indlela yobacutha mamela ke nantsi indlela okuqala ndiya kule text ithi kwam ndincede ndikhawuleze ndifike kuyo ithi ibhayibhile yam wabasebenzisa kanzima wathi andithi yonke into siyabakhela ingca neentoni so that bakwazi ukwenza ezi pyramids ndifuna ke mabaqale phaa ekwakhela ingca mabasebenze nzima and let me tell you abantu ababesebenza bakhona ootata endlini ndibabonile abantu ababesebenza nzima ngootata mamele esi strategi sikafaro ndifuna usimamele esi strategi sikafaro sisilulu sithi jonga ootata mabahambi bayokhinca baxova udaka babuye basebenze nzima so xa bediniwe they will come back home and not have time to make babies so he's mitigating ngokuthi mandidestroy utata mandinxaphise utata utata makancapha udini utata afike endlini kungabukho production so sireduce iproduction sizama ureduce inani hey ndivumeleni bomama abakhoyo endlini benithe kuniphezola ndishumayela ivangeli icinezela utata ndishumayela ivangeli ezokhulula utata imbeke endaweni yakhe sometimes xa umjonga wonzakalisiwe imini le yonke ngongendawo so that makafike apha endlini esi silwanyana mandiyithethe le nto abaninzi bonzakele because for many years bebebangoo-small boy phambi kobhasa abangamabhulu ufika umntu ongutata womzi etulatuliswa ngumfana ikwakwanana yebhulu and he would feel like nothing the only place anozifilisha yinto kunozima sile akhuphela msindo kabhas john ngempama kuye because the strategy of the enemy khathaza utata ngxaphisa utata yonzakalisa utata sibathi mmanga bezizigebenga nje kanti bazizileyivi imini le yonke mamela ke yoku ithi le ndawo abendicukumisa khona wabona uba nalapho uba because ke lokhu ibhayibhile yethu ithi he gives strength to the weak namadodana angatyhafa adinwe ke bona bathembele ngoyehova bahlaziyeke emandleni athi ngokubecimbuza ubuye ediniwe uthi xa mongezelela amandla heyi wabona uba ayisipani nale basenamandla ababantu what must change istrategy yima ke let me say this ndiphelelweli xhala mzalwana umntu kathixo lapha endlini it is with regret to inform you that usathana kancami uya restrategize xa umona usathana ethe cwaka sucimba ukuyekile usene-strategic session usabalisam ngawe ufuna ukutshek sbuwiki kweliphikala krestu qina xhoba makalonke warestrategize sathi istrategy jonga okay asikwazi uyibetha kulaa level masithi ke ngoku kule ndawo Ka ezalu mama. Yima look the idea strategy we said let's prevent the seed. Masinqande from a seed ukuba mayingazi ngapha. Jonga ke ngoku ayipasi la method. Ndithe phezolo bazalwana ndathi umama ungawecebo. Umama is part of the plan. Izulu xa lifuna into azawusindisa umuntu, izulu lisoloko ten ka big wezulu ngumama. Izulu niyakhumbula uRahabi? Niyakhumbula esindisa izithunywa? Because iplan yesu izulu xa lifuna inyoba phuma baza ayikho enye indlela endingayibeka ngayo xa izulu lifuna irhontsi yophuma likhangela umama kuba umama yinxalenye yecebo jonga qonda siyibhlokhanga isithi masizapha ke ngoku sizoyibamba apha nantsi igeyithi to planet earth ilapha kuma masiyoyibamba egeyithini kwenzela into yokuba xa bezalwa siyinqande mamela ke wajika umthetho wathi if it's a boy kill him if it's a girl let her live yey sisilulu mandiyithethe yho ndiyibeka njani namoya ingcwele le nto apha ibuhlungu khona into yokuba usathana iintolo zakhe uzijongise kootata ndithatha utata ndimbeke endaweni yakhe because imbewu ikutata yebazalwana xa igospel ibanjwe ngutata endlini kuvalwa indlu zonke zihambe zibheke enkonzweni kodwa xa ibanjwe ngumama igospel uyakwazi uhamba umama nabantwana iminyaka esiza yedwa enkonzweni abuye endlini kukhala imculo phezulu kugcwele iibhotile zamakhoba because as long as utata engekayibambi Satan nento ethi yeke izawuhlala ilabalaba. Ngoku kufuneka sicenge ootata sithi mntu wento yibambe. Kwenzela utata yibamba liguquke lonke ikhaya. Uthi jonga if it's a boy, kill him. But if it's a girl, let her live. Makaphile unontombi wethu. Khondi ngakho. In fact, akamind. Unento ethi hayi don't worry usathana lokhu uyakwazi ukuchitha nentombi edibeneyo ayichithe njengomfana wophukileyo ithi intombi ibimthanda uthixo imphilele ivuye kuba ifumene umyeni seyi-virgin kanti ifumene iphara liyibethi bezingceba ithi zingazange yabusela utywala iqalise ubusela yile nto esithi hayi bayigeli iyeke iphile thina babafana bazayichitha kodwa uba yintsizwa mbulale thi ibhayibhile yam ke kodwa nantsi ke ngokule ndawo ndiya kuyo ndizawudibanisa le ntshumayelo ithi uthixo ke kulo mthetho njalo yimani bazalwane uthixo akachithi maqembu uthixo akachithi ii-meetings eziplena udistroya wena uthixo akafika ajene ezo meetings but uthixo inye into ayenzayo uthi kwi-meeting eplana ukudistroya uThixo afaka ushifra nophuwa wabayeka abaplani ba if it's a point onto balapha kanti kukho abo i-midwife seziyi-2 nje bebetrayinwa nje uba uzawuthi ke xa ikwekwe umbulala kanti izulu has strategically deployed ebazalwane sanuthandazela uba kungathethwa ngani thandazela uba aphi igama lam kuthethwa kakubi ngalo ndibekele thixo ushifra nophuwa uzosaseka mazwi athi no weapon formed against you shall prosper kuba kukhona ooshifra nophuwa who are working for you lidaka icebo likasathana ngawe kuba ushifra nophuwa ithi ibhayibhile bathe bambona umoses heyi ndifuna ze siphuma apha sithandazele i-favor of god ithi uthe umbona umoses ithi bambone mhle yho there was something about Moses that was oozing out life. Bakhona ba soze sikwazi umbulala. Soze because uyambona mana kongomntana nje lona. Hey hayi manje ithethe lento sisishayile. Singabanye abantu sibe ngoMoses sisilulu. kwa kita shu satana wefunus bula langa los bangin. Because why yeas this is ale luandon. Wakon bandim kitengu. Esemwin. But sangre tuba. Kela kashi surula beka. Abanda basaf. Abasabanem fob engati. Abanda basauti kashbas chonga. Banga kwazuyen sintwe mpingati. Abanye bahambe bayodlala kochomi basela izinto besezwe ngomama bechomi benomona kodwa sikafika umntana avomit endlini ahambise iyobhaqa sibhedlele babetyi poison but iphumile uzawuhlala phansi ubaliselwa loo nto uba wasinda kwinto ezinjalo wena uvele uyazi uba likhulu icebo likathixo ngabo thibhayibhile yam ke ngoku wasinda ndimabonela uba mama bayithu these two midwives wasinda uMoses wakhula uthi ke ngoku akasakwazi ufihleka uMoses uyakhala ngoku umntana ondwebileyo olulaqazayo utshaya into yapha enkonzweni waceka uba ngoku xa kumane kuzotshekwa abazukwazi umfihla so kwatshintsha istrategi ke ngoku sathi mamela uMoses besimfihle ngokuba ebethula simgcina ngoku asikwazi umgcina apha kuba xa elapho uza kwenzakala isathi strategy masimenzeleni ibasket ingobosi simfihleni kuyo wayenziwa lento ithapha ngaphakathi babe nexesha benza ushumayela ngayo kuthiwa phanga phakathi yaqatha ibhetume kuba iza nisayikhumbulana lanqanawa yayilayishe uNoah kuba into ezawusindisa into kathixo iyathanda utywino so that kungabukho manzi aphandle azayonzakalisa Ayizebona uShumayela ayiyeke ndiyithethe ayopathi yesemoni hima nanku Daniel uDaniel uzafakwe emadini wengonyama uthixo kamnqandi uba makangafakwe emadini wangena ndithi kuni uyathanda into yakhe xa ifihla atywine so that engaphandle ingangeni wamyeka uDaniel wangena ngaphakathi emadini waqiniseka ngentwanye nje uthixo uba malisilishwe ilitye kuba xa lisilishiwe ithi into yesil if isilishwe ngudario it will require umntu onamandla alingana nawakadario o umntu onamandla phezulu kunakadario ukuvulela ngcwaba so as long as lisilishiwe no one who has the less authority than that of the king had a permission yovulela litye so lathi izulu dario ndenzele nje favor lisilishe kuba abantu abamfuna uDaniel efile baphandle ingonyama zazingena agenda yawubulala uDaniel abantu ababefuna uDaniel afe yayingaba ababesebenza naye ababemfakise emadini wathi uthixo bagcine bengaphandle abengaphakathi uDaniel kusilishwe ilitye akakuyekanga akakuvikelanga ubungangena emadini kuba as long as ungaphandle emadini usephakathi kwaba bantu bakufuna ufike wakuyeka uba ngena emadini kodwa wawusilisha umadi so that aba bakufuna ufile bangabi na-entrance bangabi na-access kuwe yile nto sithi sembozwe ngesandla sakhe ubavimbi i-access basifuna sifile kodwa ubavimbi i-access silisha wayemfihle naye mamela ke ngoku wagadwa hey wagadwa uMoses nguMiriam usister wakhe uzelwe ngumama usindiswe ngomama wagadwa ngusister wakhe okwehlela pho usister wakhe emjonga kwaza intombi kafaro xa ifika intombi kafaro isiza kwiNile isazowuhlamba xa ifika uMoses waxholwa ngumama Ndithi kuni izulu xa lifuna indlela osindisa i-backup plan yalo ngumama i-AK-47 yezulu xa kufuneka kusinde umntu ngumama ndithi kuni wafika intombi kafaro yamxhola you know somebody said this and I found it to be profound. I don't know how truthful it is. Yokuthi ngelqesha into mkafarisiya kulomlambi nayo iyohlamba. She recently had miscarriage. So abakuye uyohlamba because neshwangusha lo luza umntana. But they believed quick gods zasenayi. Now xa beboni basket ikhwetha sentence kwinayi. Kuthoma iyojongo le basket nayi basket was into into cute, into nice, into romantic. Kubona ibasket. Iyadada phezu kwenayi. Athumele i-7 bamayambi yoyithatha. Xa ichola uthi gqisa sithi ngumntana. And immediately this lady said, "Hi man, the gods of Nile. Zinibonile bandilahlekele ngumntana. Siyaphinda zindipha umntana." That's why she called him Moses. Uholwe emanzini. He was the gift from River Nile. Wamthatha. Wamthanda. Yazi uthi kuya kwazi uzenza izimo zilungelelane nemeko yakho. Kuba ndivumele ndithi bayinyani ba she had miscarriage. It means la miscarriage yayisenzela into yoba vulekelwa yivoid so that xa ufumana uMoses ungaboni into yobulawa, ubone into yogqinwa. Yebazalwane, uThixo njalo uyakwazi uzenza izimo zisebenziselane nawe. Yilethi uPaul esithi, "For we know all things work together for good for those who love the Lord and are called according to his purpose." Ukwenza kahle konke uzavula isikhala abelungise thina to fill up those voids. Wakholwa, wakholwa Moses wakhuliswa yintombi kaFaro. Nyambona uMoses namasibethuna ubomi bakhe buhanqwe ngomama amane njongwenye yokuba sindi uMoses. Ithi iBhayibhile yam ke ngoku wenza ibland uMoses wabulala umntu e-Egypt ekubeni embulele. Wathi ngenye imini edibana nabanye besilwa bevzalana amaHebhere, wathi omnye uzanibulala nam uxelise lam iyiphutha. Ithi iBhayibhile wayiqonda uMoses ngoku iyaziwa le nto. Ithi iBhayibhile wabaleka wahamba wayotsho kule ndawo ke ngoku sikuyo. Xa efika apha kwaMidian, uMoses wafika wama apha ngasemasangweni kwaMidian. Ithi iBhayibhile wasetlisha by the well. Okay, hayi mandiyeke ndingaphakuzeli kwabe ndizawendeka. Ndithi umcimbi wokusindisa uyawuthanda uba ngasequleni. Ndiyeke mandingayi apho sihlobo zam. Jonga ndithi kuni, hayi mandiyithethe tyhini ndiphelelwe lixhala ndima ongasulala apha. Hiri ndithi kuni, umcimbi onokusinda uyathanda uba by the well. Zulinde ke phaka John chapter 4. By the way, nangu Moses uyosetlisha by the way. Kuzintombi jiki iBhayibhile ke ngoku ithi verse 16, "And the prince of Midian had 7 daughters." Ithetha ngoJethro. Ithi xa zifike izintombi ziyokha amanzi, ziyamba ziphethe izinto zokha amanzi, zizawukha zithi zawugqibe kube ndizikhe amanzi, ziseze impahla, ziseze iflock. Are we together, bandla? Yima ke nantsi ke kule ndawo ndizawushumayela kayo ndithunywe kuyo kudala kumandi kuzawuba kubana. Mamelana nibangcwele. Nantsi eyona nto ndikhathazileyo. Xa befika ithi iBhayibhile, "They drew the water from the well until their troughs were full." Zagcwala, yagcwala imiphanda yabo yoseza impahla. Bathe sekunjalo ithi iBhayibhile yam, "And the shepherds came." Kwafika belusi. Ithi abavurvaya babachasa away. Ilapha intshumayelo yam kapha emini. Ndihlutshwa ziintokazi sisilulu, ndihlutsha ngoomama abashiye amakhaya abo besiye equleni beyofuna amanzi, kodwa ndoyikiswa zi-shepherds abelusi abazaziyo izimvu abayaziyo impahla
kotwa ndaweni yoba bafike bayenze belula lento ithi iBhayibhile babalinda bakhe abagqiba ithi and the shepherd they molested them and chased them away City end it now. Asizwe uyivabusha. Dithi mnu end it now andimnxibi njengeskipa ndiyamthetha. Eyona nto ibhlungu sisilulu. Ndoyikisa intombi nentokazi. Omama basuka kho emakhayeni besiza kulomthombo. Bezosela kwaqula. Kodwa ndoyikiswa sishepherd. Asuka umntana. Kuyayethu umsabatha kwawo uzaphe enkonzwe uzowusela kulamanzi xa efika apha kukhi shepherd enyuli wayiba mayikhokele ezawufika ihlukumeze sithule ndithi kuni wahamba lo mntana wayo bayowusebenza bakha amanzi equleni bathi xa sebekhile kwafika belusi ozikhona inkokheli endlini ondiyakhala ngenxa yenkokheli ebekumele baziwenza lulu msebenzi wokhonza kodwa isimanga seshepherd esikhoyo the leaders of the church they take advantage of their positions and they abuse young girls you Xabane nabazali uzowukhonza ngomgqibelo abayazi le nto usekuyo ufike kukho inkokheli ozawuthi xa ungena ngala mnyango ibone into yoabhyuzwa kuwe kuthiwa ezi shepherd zafika Hey, ndifuna uthetha nenkokheli. Ndifuna uthetha nenkokheli. Kuba iBhayibhile clear ithi and they chased them away. Niman ukuthi singomama masihambe siyovangela go find my sheep. Zingeni sheep zabantu ngalamnyango. Fike kukhi shepherd ezilapha ezaba chase away. Aya suyitekete. Asizuyihlekela. Simani kuxa sithetha ngabo bemkile sithi bafanele umkazange bakholwe siyeke shepherd sixoxa siqhamukela sikhipisela amatye kwi-daughters basebenza nzima abantu bazalwane kwabanye abantu akukho lulu zenkonzweni ayikho lulu into ozokhonza uthixo kodwa xa sebelapha Papa fike kuki shepherd o ninoni o mystery Into ezona kungathethwa into kuzo Uyaziwa unonkosikazi kodwa unaye nalowa Kodwa sina uthetha Stimanga xa umama esithi hamba wethu yakulonkonzwa ndi akhonze njani ekhonza no K wakhe Sigqoqa i-daughters siyeke shepherds Shu hayinda uyika le gospel ninjeni Leyicaca kuba i-shepherd isindile konzakala i-daughter ichaseway away Ithi iBhayibhile Moses could not stand it Awundilungele kuvaleni ngeyo You know bazalwane when your life has been surrounded by powerful women who covered you and made sure that you are safe and sound there is no way you would be silenced or silent in the presence of injustice against women asazi ukuthi ukhuliswa lisalukaze lithandazayo uthi nomakhulu ovuka ngo 3 ekuseni akubize ngegama uthi kube ngumfana ozawudlala ngamantombazana Soze ukukhutshwa ngumama kaDokas umama othandazayo uthi awugqiba ujike ube ngumfana ozawuhamba utshintsha-tshintsha amanto obuwonzakalisa Soze wasazi uMoses ukuba hayi it took women for me to be alive umnalo ndifihlwe ndagadwa ngomama botata umhlambi nizilibele nizilibele banizalwa ngobani nizilibele banithandazelwa ngobani nizilibele bangobani bebenigadile ngoku xa izinto ziphumile esizululu abantu abanamahluni indoda isokola iminyaka inonkosikazi othandazayo for i-success yayo isithi mhla ya-successful uyibona ijikala mfazi imenza ifayidukhwe ihambe nezilay queen atshintshe umfazi omdala ebemthandazela athathe umntana omtsho phuma etertiary sithuku lapha enkonzweni siyijongile loo nto soze Moses enze loo nto thi ibhayibhile wathi uMoses never ithi ibhayibhile and Moses stood up hey emini nje ndizowucela uMoses kwabatata bakhoyo ndizowucela uMoses ukuthi xa babehlukunyezwa bephethwe kakubi abanamandla bahlukunyezwa ngamadoda namandla kodwa ibhayibhile ithi kwakho uMoses ithi ibhayibhile and then Moses stood up ibandla lethu lidinga uMoses azoma athi not in my time besonzakala nje abantu behlukunyezwa nje abantwana sidinga uMoses thetha mnotata abanomthwalo otata abasindekayo abotata abazawuthi soze ndithule ithi wem uMoses hayi mandiyithethe bomama sizawuma singoo-women simane ukuthi end it now enge kume obani kume into esifragile kwalo uthi no bail for yena angasikanithi qwakaqwaka nonke kodwa ifuna utata omnye ifuna ibhesenye ifuna ilizwe elingqoko layo elinye elithi asoze asoze nokhi ngexesha lam intswelo yethu bazali siswele indoda enye siswele uMoses umntu ozawuthi hayi nisenoba ngamantombini bayi-7 kodwa nonzakaliswe kodwa uMoses emnye wakwazi ukuma wam uMoses wathi never akaphele lapho yima 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 ndiyenze le ndawo sawuthandaza wathi ekube nemile uMoses walwa nabo wadilishana nabo wayazi le nto bebezowuyenza because injongo bikukhamanzi baseze imfuyo ithi ibhayibhile uthe after edilishene nalo injustice uMoses akaphelela apho wayenza le nto bebezoyenza yalula sidinga ootata abaza kwenza kube lula ukhonza sidinga ootata abaza kwenza kube lula ukhonza ilishwa siyama siyakhwaza singabashumayeli sixakene nootata bathi akunowushumayela umfazi sikhona sidinga oMoses abaza kwenza kube lula ukhonza ndithi sidinga ootata abaza kwenza kube lula ukhonza ingozi esinayo aba bakhoyo bazama ufumana i-false scoot sithi sithetha le abayifundeleyo bathi akayenzanga kakuhle i-exegesis kunzima ushumayelo tata bekhona kuba akule ntshumayelo yethu bafumana i-false kuyo sidinga ootata abaza kwenza kube lula ugonza ibhayibhile yam wayiseza impahla uMoses wathi ekube neyisezile heyi nantsi enyelo endiyithandileyo uyayazi abanye abantu sisilulu bakhe bakuncede usheke ujongile after kuncedile ba what's the catch endiyithandayo sisilulu nawe sisishele into obumuzi usegqibeni kwakhe ukwenza yonke loo nto wabayeka bahamba there was no catch nansi into endikhathazayo yinto obumoses uthe akugqiba ubanceda inkosi uthe awugqiba ubanceda umoses wabayeka sisilulu bahamba akathi now that ndinibethele as away ke nizanibulela ngantoni kuba sixakwe ngabantu namhlanje xa bekunceda uyayazi uba kukho into abazayifuna emva koko wabayeka bahamba uMoses ngabo xa befika eli ndiyavala xa befika eli uthi uJethro xa ephendula nantsi into endikhathazileyo ke ngoku ndama ndathi hayi ke ngoku sisabanzima le ntshumayelo ngumbuzo obuzwa ngureweli umbuzo obuzwa nguyise uthi why did you come back too soon today kwenze njani uba nibuye eli namhlanje eyona nto ibuhlungu yinto yokuba kukho Jethro abacimfana be normal into yokuba bamke imini yonke bayayazi ayikho lula la process yowakha qha bayayazi into esiyilindileyo into yoba makabuye namanzi qha makabuye impahla iselile to understand that xa bebuya eli he has the audacity to ask kutheni nibuye soon namhlanje ebazalwane possible that we have lived and harbored injustice for too long that the day sibona izinto sisenzeka ngendlela siyabuza uba kwenzeke njani singenzeka ngela hlobo ndive umama mna besitsho apha bethuthuzela omnye umama bathi hayi wethu ayikho indoda engadyoliyo ubucimba uzayifumana phi kuthuthuzela umama ngabanye oomama who have lived too long with injustice to an extent that ngoku inormal le nto wawumbona apho umntu ongutata onyanisekileyo kutsho mama benkonzo bathuthuzela umama enkonzo etshithelwa ngutata wenkonzo angena umama ephuma kwi-psychiatric hospital enedepression enento yonke sihambe siyothandaza sithi ayomelela kuba singoyitro singoJethro we have stayed too long with injustice that we even have the audacity to question why did you come back soon today ayichaza abantwana uThixo besibekele uMoses wathi uYitro mayilandwe loo ndoda hayi ndizawuthandaza ngoku bazalwana anayishiya kule ndawo wathi uba kukho indoda enimeleyo abantwana bebethunywa ngutata bahambe bayokha ba-experience i-injustice babuyele kulo tata bamxelele uba kukho abelusa aphinde lo tata athi hambani yokha still ngoku babuya from pha eli uthi then nibuye eli baxelela lo tata kuba njeba ungasimeli wena ikhona indoda esidibene nayo namhlanje and loo ndoda sidibene nayo by the way ndikujohn 4 kuyadityanwa nendoda equleni indoda ema against injustice ime ime ibandla liyi-against wena ime ithi ngowam nawo into emnandi ke ngala ndoda ayeyoshiywa equleni sisilulu ithi le ntombi ekubeni incedakele ithi ibhayibhile yam yawulahla umphanda yabaleka yayesiqekweni yathi sanobona umntu
ondixelele into endikhenda senza khanizobona akangebi nanguye numesiya ebazalwana ndithi kuni yathi xa ixoxwa indaba kujetro kuthiwa kukho indoda equleni esimeleyo against the shepherd wathi ujetro mayilandwe loo ndoda mayize loo ndoda wahamba yolanda unyana kamram wahamba waza apha wathi agqiba uyetro wathi jonga mna ndifuna niyibambeke loo nto uyetro ithi and he gave uMoses his daughter. Kuba yena njengoyitro uyohluleka. Ithi ke ngoku mandikunike enye indoda ewuqondayo umcimbi nenasakhono sokukukhusela. Ndiyavuma. Otata sizuba zenza isigora no Superman. Kodwa kuyenzeka ungakwazi umkhusela. Ndizothi tata mnenye indoda. Ikhona enye indoda engafani namanye amadoda. Indoda enguYesu. Xa umfazi wakho umbona ingathi too powerful, sumbetha, sumbreaker, mnike enye indoda. Kuba la ndoda iyakwazi umthema umfazi ondlongondlo kwathambe. Mnike enye indoda. Wathi ina mtshati wamnika intombi yakho uZipora wathi agqiba watshatwa nguMoses uZipora hayi akumandi utshata nomntu osecebeni imagine uZipora usukuba yilaa ntombi ibimane uleqwa equleni ngoku ngumem kuba utshatele ecebeni jonga ndithi uZipora walapha eceleni ngoMoses yimake ndifuna ukuxelela into ongayaziyo ngoMoses uMoses was short tempered uMoses wayenengxaki nomsindo usisululu ke betshile uzazi understand imeko ezi around ukuzalwa kukaMoses benguloo mntu ke une-brokenness yakhe ebenomsindo kodwa befika asake kuZipora ebefika asake kuZipora bazalwane ndizothi xa ekuxakile sumbetha mnike enye indoda jetro xa wohlulakele kumprotekthi umntana akho intombazana mntu ongutata ndithi kuwe mnike enye indoda ikhona indoda enguYesu ethi come unto me all ye labor and are heavy laden I will give you rest bandla lethu lidinga uMoses ndifuna xa ndibhena emini nje namhlanje ndithi bukhona uyazazi ngutata usendlini nabo mama bayalila banezikrazi zova kabuhlungu asifuni hope asifuni mntu mninzi we just need one man sidinga uMoses ozawuma siyazi uba we can rely we can count on you and there is no catch ibambe le ndawo and there is no catch ndifuna xa usima usima emini nje umntu ongutata ukhoyo apha xa usima uthi ndim uMoses there are no daughters who will be chased out of here there are no daughters who will struggle to draw water from this well not ndikhona if ukhona ungutata ulapha and that is you uma ngenyawo nam as I'm about to pray ubukhona ungutata uthi dim lo Moses emini nje ndiyazimisa ndithi not in my time not in my presence if you are a man and you are in this room ndithe kuna ndifuna ibantu banini ifuna uMoses oyi-one ifuna umntu ongutata ozawuthi mamela ndiyazimisa ndizawubaxhasa bamama ndizawubalwela ndizawuma ndizawuma they can count on me and there is uyigcinela ndawo there is no catch asifuna umntu uzawuma athi agqiba emva koko athi mabani ubonile ndiyendema ndifuna nje indoda yoyika uthixo eyaziba yona xa lithandazelwe yona qala kukhongiwe ngayo ukuzibeka nje kule ndawo ikuyo namhlanje. If you know your life as a man has been a life that is hedged by prayers of women, and you see women crying today, and you decide to be a Moses, you decide to stand up and say, not under my watch.
Not under my watch. God bless you, Dad. God bless you, Zulutingo Moses. God bless you, Dad. God bless you. God bless you. God bless you, Bazalo. Izulutingo, Dad. And there is no catch. There is no catch. They are just saying, not sikhona, man. Not sikhona. Akho mfazi uzawubethwa apha sikhona, man. Akho mntana uzawureyijwa apha sikhona, man. Not sikhona. Isulu lidinga uMoses ozoma. UMoses ozoma. Niyanibona Moses? Yimini yomama kodwa ndenza i-appeal for all. Kuba lo end it now uyafana nomlo we-daughters. Idinga uMoses le ndaba sishele. Idinga uMoses sozoma. Indoda enomthwalo. Indoda emoyikayo uThixo. Izothandaza sisilulu. Zongi yebo endi nazo zingu ni oh omningi ke Yota Yota Ndolu Olungaka Dini Dini Kela Ibi Lo Zongi Ngebo Zongi Songi ngebo, songi ngebo, endi nazo zonasi singumni, singumni ke. Olungaka mnandini igelai. Bawo wanamandla onke. Oh, Nkosi yami. Inhliziyo zethu Nkosi yami zibuhlungu because as women, whatever it is that we have tried, it has not worked. Kwakudingeka uThixo ukuthalenge emnqamlezweni. Wayengakwenza konke Nkosi yami Maria to carry the child. But she could not, Nkosi yami, die and it be a worth sacrifice. So, Father, kunje ebandleni lethu, Father, sifane kakhulu Nkosi yami nezimvu ezingenabo malusi. Bangena abantwana bethu bajikelwa ngabo Nkosi yami abelusi. Father, kunje bandleni lethu, the greatest need has been for otata abangasukuma bathi not over my watch. Father, we know how hard it was even to put this program together because Satan ubesazi bakuzosindisa otata. Oh Thixo wethu, usindiso lwethu lele emntwini ongutata. Singapaquza Nkosi yami sikwenze konke. But we know our safety Nkosi yami lies in the hands of otata. Father, what a privilege it has been to behold sibone Nkosi yami inyamba lala nengingi ngengaka yotata.
who are convicted that it dingu Moses lento. That because I'm eating Moses lento. The only one who can stand and chase all this enemy is going to be Moses. And here they are, Heavenly Father, I call Lula and Kosam Guma. These men have been socialized. Kosam Kubanoga Sukuma, Kubi Solen Zong fast. He pinned but learn and fast. Heavenly Father, these men have had things. It's not easy for them to stand publicly and say, Ifunu Moses lento. But they are convicted with Ifunu Moses lento. Ababiswa ngenkosi yami nginokhanya babizwa nguwe. Ubetha pho bahleli khona uthi uzothula kude kube nini. Oh, baphela abantwana bethu. Baphela abantwana bethu. Sikhala ubumaye maye ngamantombazana amithe no 9 no 10. Sive ngamakhwenkwe adlwengulwayo iminyaka. Apha Nkosi yami kukhona uMoses. Uthula uMoses. But namhlanje, Heavenly Father, izulu has come down. Lathi ayikho ngani le bo mama kudinge ku Moses. Naba ke Thixo Moses bamile. Oh Father, oh what a time to be alive. What a time to be alive, Heavenly Father, and see the birth of Moses in this church. Kulo nquba Nkosi yami kwathema lehlile izulu kwazalo Moses. This Heavenly Father right now this church, it was a birthplace, Nkosi yami, but it's a labor ward kwazalo Moses. Aw bazosina abantwana bethu. Lizosini nathi Nkosi yami sesingayibeka phansi imixakathi ngoba khona Moses. Oh Father, here they are. Send an anointing. Seal them with the Holy Spirit. As they take this baton, Heavenly Father, and they say, we are sick and tired of being sick and tired. We are saying, silence no more. Seal them, Heavenly Father. We are so thankful because your beatings are enablings. Njengoba Nkosi yami bemile baphawule, babizwe lizulu, bamele izulu, bazohamba ngamandla ezulu. As they are going to stand, Nkosi yami, because Father, ibandla lethu moyingcwele, has been known as one of the most useless churches when it comes to social issues. We apartheid sasingekho ndawo. Gender based violence as a condao. Instead, sit up and Baba Shugumezi. But today, Father, Uti again born in Lent. Oh, Nancy Indo, Debisa, you to call Nan Moses. Onge, ma, Basinda Bantuan. Oh, Father, Aum Wele, Aum Tutuzeli, Aum Tutuzi, Aum Comforter. Our paracletos, here are our fathers. Oh, Father, my heart is breaking because I'm like, I wish my husband was going to be here, Kusala Abba Moses. I've got a son, Heavenly Father. Oh, I've got friends, Heavenly Father. You know, brothers, mom, abanye babantu engibaziyo close to me, banga bahlukumezi. Oh, Father, lomoya, leli vangeli malisabalale. Kuthiwe uzele uMoses. Sizawujika izinto. Oh, sithi bazele uMoses sizawujika izinto. Nale evangeli izohamba ngamendu. Nale evangeli izohamba ngesibindi. Because vele Nkosi yami idinga umuntu ongutata. Ngoba ungeke kufe thina. Kwakumele kufe umuntu ongutata. Siyabulela ke Nkosi yami nabo bamile bancinci badala. Bazinkokheli bangabalandeli. Bayasebenza basebenzi. Batshatile abatshatanga. May today, Heavenly Father, may this be a beginning of another journey. So that Heavenly Father, ibandla lakho lihambe ngamendu. Nesigijimi sethu Nkosi yami sigijime ngamandla. Because kukhona amadoda athe namhlanje ndizoba nguMoses. Siyakubulela Thixo, siyalibulela isulu. Aw Nkosi yami siyalibulela isulu. Yo, hayi Nkosi yami nesibindi. Unesibindi sokutrusta Nkosi yami message enzima kanje. Uyitrust with the weakest of vessels. Oh, thank you, Heavenly Father. You visited us here. We could feel the Holy Spirit. We felt our internal world, Nkosi yami, being turned upside down. We were saying like, Isaiah, woe is me, for I'm undone. And this man is standing saying, Nkosi yami, woe is me, for I am undone. thatha ke nkosami lahle ubeke emlonyeni wabo ukuze nkosami ihlale le message. Protect them, encourage them. Heavenly Father, give them new strength ukuze Heavenly Father, as they go about nkosami in these other spaces where there is pain and hurt, oh Father, heal their own brokenness kwabona so that they can be whole in their own families. Paula ke nkosami le message uPaulo wonke umthetho wayiva le message uPaulo nkosami ngokukhethekileyo umshumayelo uthathitha ngomntana wakho. Protect her, Heavenly Father. Protect her. Put your seal around her. Uze nkosi yami amane vakale sitke naphakathi kwaba yehalungela izulu moya wami. Because Father, akho kulomaluma apha emhlabeni kuzoba nzima. But uthe makomelele ngoba wena woyisile. Cover her, nkosi yami, with your righteousness. Cover every woman. Cover every girl. Cover every baby. Cover every little boy. So that Heavenly Father, sazi uba siphephile xa sikule ndawo. Siyabulela kakhulu Thixo. Uthethe kamnandi. Siyabulela ngomoya ongcwele. Siyabulela ngokusifela. Siyabulela ngengelosi ezingabalungiseleli bethu. Siyabulela nkosi yami nangebandla othe walimisa njengomakoti ukuze nkosi yami libe ngumfanekiso wale nto oyifunayo ebandleni. We want to say, we love you. We honor you. And it is in Jesus' name that we pray with much thanksgiving in our hearts. Amen.